izwi lisho izinto ezimbalwa lithi sinodade wethu lithi mncane akanawo amabele abantu abasho lokhu kusho abafo wabo bakhathazekile ukuthi emncaneni bakhe akanamabele bakusho lokho ngoba bayaqonda ukuthi amabele are a necessity in this kingdom. Amabele are a requirement in the kingdom of God. Abashongo ukuthi mdala bathe mncane ngoba whether umncane noma umdala amabele are a requirement. Whether umncane noma umdala amabele are a necessity. If ucabanga ukuthi nginamanga iya kwabasefesu chapter 6. Lithi izwi likaNkulunkulu qinani enkosini namandla aya amakhulu. Lithi hlomani ngezikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nizokwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Uma weqa uya ku 14 bese lithi yimani ukhalo lwenu liboshiwe ngeqiniso nesifuba senu sivaliwe ngento yokuvibela yokuvikela isifuba. Lithi ngesingisi then stand with the breastplate of righteousness. Meaning amabele are a necessity for your breastplate of righteousness. Okusho ukuthi lo wesifazane emncaneni bakhe kufanele abe ne breastplate ukuze ezokwazi ukuhloma ngayo ukuze ezokwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Akafuneki umzalwane ohamba with a bare chest. Kufuneka umzalwane who is covered, who has a breastplate of righteousness. Whether umncane whether umdala amabele are a necessity sidinga abazalwane abazoba ne breastplate sidinga umuntu omusha ozoba ne breastplate ngoba lithizwe likaNkulunkulu asibambene nanyama nagazi kodwa nemimoya nababusi bobumnyama bese lehla lithi hlomani zonke lezi khali zikaNkulunkulu ukuze nizokwazi ukuzabalaza ngosuku olubi noma sekufezekisiwe nikwazi ukuma. Asihlomi ngebhande leqiniso kuphela, asihlomi ngeenyawo ey'gqokisiwe ukulungela ukoshumayela ivangeli lokuthula, kodwa impilo ilana, impilo isesifubeni somzalwane okumele abe namabele. For 10 years usindisiwe kodwa namanje usahlosa. Ayikho into evelayo ukuthi wena the breastplate is intact. UNkulunkulu uyasaba ngawe ngoba ibreastplate ayikho. Bathi lababhuti sokwenze njani mhla yecelwa lona. Lithi kuJobe wakuhamba uSathane wayomcela uNkulunkulu ngoba abazalwane siyacelwa. Every day uSathane uyahamba yosicela uNkulunkulu. Kuzokwenziwa njani uma i-breastplate ingekho? Kuzokwenziwa njani uma sihamba with the best? Lithi izwi likaNkulunkulu uma efika uSathane uthi ngoba umnikeze konke ubiyele konke awukuthinta iy'nto zakhe uthinta amathambo akhe nenyama yakhe uzokuthuka ebuseni bakho. Wayeseyocela uJobe kodwa ngoba uJobe i-breastplate was intact noma sekulahleke konke noma esephethwe ilonda noma sebethini abangani he was still standing at yena unguNkulunkulu uthi siyakwamkela kuhle kuphela yini uJehova. Wayengeke akwazi ukusho lokho if the breastplate was not intact. Wayengeke akwazi ukusho lokho if wayehamba with the bare chest. Kodwa ngoba wayehlomile ngey'khali zonke zikaNkulunkulu, the full armor of God, noma ngabe yini silahlekile, noma ngabe yini sithintiwe, uthi akamthuki uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kuSathane, hamba, ngibeke konke ezandleni zakho, kodwa ungawuthinti umphefumulo wakhe. Ngoba wakho umphefumulo uma ungakathintwa, angazi sekulahlekene. As long as usaphila uNkulunkulu akakaqedi ngawe. As long as usaphila i-breastplate isangakhandeka. As long as usaphefumula izinto sisazobuya. Ungamthuki uNkulunkulu. bathi labo bhuti uma elugange siyakwakha kuye imboshongana yesiliva bese beqhubeka bathi uma eyisicaba siyakumvalela ngamaplangwe emsedari athu First Kings uSolomon wake wakhanda ithempeli ngelinye ilanga lithizwe likaNkuluNkulu melikhanda ithempeli liyasho ukuthi lalingakanani ubude balo nokuvukela lokuvuleka kwalo bese lithizwe likaNkuluNkulu kuthe eceleni elingemuva uSolomon wayesebenzisa imsedari ukukhanda indlu lithi the walls ayekhandwe ngomsedari the roof ayekhandwe ngomsedari yonke indawo was covered ngomsedari bese lithizwe likaNkuluNkulu leyo ndawo was called the holy of holies angazi ukuthi ngabulugange noma uyisicapha yini kodwa isakhona imsedali esangavala leso sifuba isakhona imsedali esangabuyisa the breastplate isakhona imsedali Dani, esenga vala nezo vale vuliwe. Lithizwe lakhe, izwi lakhe lephula imisedari. Okusho ukuthi uma sesivala ngemisedari, kuzomela siye kuye uNkulunkulu, seek him, seek izwi lakhe ukuze sokwazi ukuthola lemisedari yokuvala lesicapho yisi.